I am a management. Bisigura yuko hageze igihe aho tuvuga ati reka tondera abantu dufashanya kuko umutwe umwe niwigira inama you know kugira ukore ibintu bikomeye bisaba yuko ufatanya wifatanya nabandi ha mukore ibintu bya danger sivyo rero amahera byantwara ni menshi cyane ndavuga ati fise famille fise abantu beshe je ofise umujyango je nkene kwibeshaho foko ndondera umuntu a supporting nari fise tuguma dori mugo urumva yafasha nk'umugezi ntiyafasha nk'umuntu dukorana akazi urumva ntiyanye n'umuntu ushobora kumubwira akakubwira na marafise cyangwa urumva ntibikunda muri iki gihe ugasanga urumva mugabo rero twatsik life na twatse tuvugana ati ndavuga mani mubona gute dukoranye partenariat ya music
niwagiye kubarondera
eh naba propose ufite ikora nibo bandondeye muri collab yabo ama paraprete ndavuga ati mani se nimba mubona ko gende watanje kuri kimana twakora ibikorwa mani sivyo je fite je nkora ibintu byinshi cyane kandi binora amahera urumva umuziki nda wainvestisamo mugabo hari gihe amahera abura ndavuga ati mani se mwaje tukakorana muzani noti hamana je we ndi brand ikomeye tuzakora ibikorwa tuzurunga amafaranga menshi mani hama tugabure tugiye partenariat donc bisigura yuko ibikorwa byinshi ubusirtu muzubibona bitari muri platform zanje zo zizindi nuze ya mbizindi mbuga zigisha muziki tuzokrea iwacu kugira ngo tuzomenye ingene tuzaturakorana ku mapercent mugabo YouTube yanjye zo gumari ijya nyene mugabo ibi ingenzi zose bizabiraja muri yibo kugira ngo tumenye ingenzi zo turagabura amafaranga urumva ni partenariat njye nako ndavuga giye wendi brand namwebwe ni muri brand twese tu branding you know that's why number 26 life donc ubu rero tugiye gukora ikuga cyambere tuzobica amane kuko ishavu fise ubwo ndose abantu dukurana ndabica amane sisiwe ko abasari bose bari kora ko rudukoga koga twabo bakore mane babukure muzira kuko je ndabica
26 ni guni kurungitse none
je nari fise project zanje kandi murabizi ko narifise gahunda ya Canada narifise gahunda ya yeye narifise gahunda yo kuri music you know
narimwe turabyibwiye
kandi ibintu byose nakora nabyikora na mugabo urumva nashivuga ati naho tutagukora na 26 ifise izindi project nayo zo gutangura gukora ziwanje muze tuzikorane mugabo singe na muzi wanyu je kuko urumva jewe ni gahunda zanje bobo ni bobo ni nka sponsor jewe ni jewe nzi ingene ndondera marketing yanjye byose wowe uzozana note jewe igisigaye byose zobirondera hama turunga amahera hama tubeho man
Alvin nimba tari banga 26 life muzo mwasi magi de partenaire yige kingana gute
twaze partenaire imyaka 3
muri kumwe
eh mugaho uruva bihaye ndabakupika man
right now uri kugerageza kurondera isoko mu Buganda sibyo warakoze featuring yagenda kuresha sana rafatishije mu bintu mu mahano henshi atandukanye witeze ugira promotion imeze gute ku ndirimbo ya muri gucu Rwanda est-ce que
Igihugu cy'u Rwanda
cyo mu Buganda sorry
abandi nuki umugore eh nyene ufite urumva akarere ko mu Rwanda naragerageje kugafatisha kandi target yanjye ari giye kugira mu music yanjye international sivyo nuko nababwiye jingi yafatishe nuko nababwiye target yanjye hari njya mu Diamond yigeze kuvuga mu music y'u Burundi ngo burya nta namushika ngo ngena murabe u Burundi ngo muziki wangu ugarukira mu Rwanda gusa nta hantu akantu karambabaje ndavuga ati ifoko mani ifoko jiwe mba umuririmvyi wa mbere ni buri mu Burundi azo zamukira uburundi aserukira uburundi mani kuburyo n'umuntu wo mu kindi gihugu wabonye mu Burundi azovuga turaza umuririmvyi yitwa Alvin Smith mu gihugu cyanyu ndo muzi cyanjye rwo kugira international usigaye kandi ndakora cyane mu kwirangiza gupushinga darapo ibendera ryacu cy'igihugu cy'u Burundi hejuru no gupushinga muziki w'u Burundi mani babone ko muziki w'u Burundi hari abantu maze kwishikana donc naravuye mu Rwanda narakoze naragize ubugiye mu Bugande bajya bambere barandeseje mugabo jewe singira cyiki intege nkuko mubizi ubu rero ngiye mu Bugande ngiye gukora indirimbo yindi umva hama ndabatemo man
Alvin urumwe baririmvyi batanga gusokana aba director bakabakura mu bigo batwara mu kindi
gihe yego bakaca baduwe mu kiya bakaka kudushimira mani bakahita batwarara zamani jewe ndafise n'amarundi ndwantwa y'ibihumbi 50 kandi ntavyo mfise je no yakoze hariya mana amara je no bura kaswere
sasa vashe ya uko biri kose nawe urumuririmvyi yakoze ico kintu urafise experience kandi urafise icuzi
urimo arufuzo kumuduga na ruza ino ngana rutwaye
ndarukubikira ucuze ico muririmvyi ico mu director mara iyo muririmvyi agiye mu mahanga naho utazi ugiye tuzingugiye Canada tuzingugiye mu vy'umuziki tuzingugiye
yo man
jewe ariko kwereki uyu munsi tutakubona na staff canke nabo ba director mujanana nabo
kugira umunsi wa mbere nje mu Rwanda nagiye ndarara muduga nta numwe yarabizi nagamaze imisi ndarara muduga namaze imisi nyimbaho nabisi byo jewe ingere meze jewe mba setageti yanje ama ibisigaye biba bizimana jaho ngiye bizimana byose jewe nzokora tumwe muzi baranda batamu
ntuzi kuzona garuka
yego
nanubitsi
eh sasa simura biwe sasa kuona ta kule mina jipati yake na nihimi na jibaki
eh radio akiria kule affaires zinaendelee
sasa tufanye basi siwa ni udishe nyuma fu arundi waanze kusema ngo nunze
vashe nike kintu wabwira urundi gwaruka na cyane kuri new generation kwa nivyo bakora ko muziki no musi
bigiye no kubira new generation nuko nimba 26 laf we mekurana nanje bafisa basani beshi cyane bakorana mugabo nimba yemerekurana nanje kuri partenariat nuko wabona yuko je ndi brand ikomeye sivyo kuko na wari byinshi bifuza ibi bintu mugabo ntibigeze bigira ko jewe ndetse na 26 uno musi dukoranye je namye ndavyikorera murabizi sivyo mugabo nacyo mvuga reka dukorana na 26 life kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu duteze imbere n'umuziki ndundi you know ya rero mureke jenge ndeko ni gikogwa hamajiwe nzo batemo sivyo kugira ngo abarundi batazavuga ugambije amango yazanya amajamo menshi ngo ibikogwa ariko je nabaje mu fisi ni ibikogwa amaze kubibona sivyo
ego
rero mwe mu makanya tuje ndabereke maze
sasa kufashe rutemikire rero
kumenya ngo basubira imbo raza amaze
Alvin ufashe rutemikire rero uragiye ariko ku itariki 14 ni Alvin Smith yaronse deal kaza cyane ya mstay
ya zogaruka mana ticket yanje ticket yanje yari kumara imisi nyinshi mugabo igendo nk'iya deal murabizi ko gende mu nyabutere murabizi kandi ko amahera ari cyo kintu je maranira nahise mpindura ticket yanje y'indege nkubu rero hangiye nzomara imisi ibiri nkaca ngaruka
ubadida
ibaze mara mafata indege kandi
ntishimye
muri ko murumva abasani apara mujya kumara amezi je fashe indege ya dejour nkaba ngaruse ni bisi eh nubuzima mani twakuze turota mani je navuke ngaha mu buterere indege ngazi yagurutse twaravyumva mani twamye turota mani indege tuzibona mu kirimi kubera iki mani tuzurira eh
why not you
eh
Pega tu kui frizuru gendo guiza mani.
Merci beaucoup mazi.
Guiza. Kafu pasi ge uri ndege. Waje nga duze ugenda saa 10. Utangura ku telefone ngo kaka ngo gaka nta vetere ga.
Ya urumva ari ya mbere ubufisa marara ya musani wabo ubuhaba buka ni bavi basubiza inyuma. Yesu Kristo. Ye ariko unyetse amazi kwa pro. Ubwo rero ari ikintu ntamenyera indege iri kirahaguruka ari ukuntu kiji ibigiruka. Mana ninyo niyo mbani fitiye vya byinshi nasema Mungu wangu we. Mungu mimi saidi. Mana afa pasi narakumye ni nduru mu ndege ndamubwira ati jewe sito cyaka nikurira ibi bintu. Nzo fasi ngenda n'umuduga wanje nimba ariko ndibuka cyane nzogabanye mana ikidege kiba kiruka cyane
mana imanutse nayo bagose
kimana ushaka kujya kuna mapina atangura gukora hasi atangura gukora kuyimwe pubu nasema Mungu wangu naza kujua sa nir na mimi kidai watu wangi wataza kumupiga na inje
asante sana respect ya mengi sana mtemi bi hit mtemi bi benga ewa
ido ya tinga la kiswe ibintu byo mugiro nakawanya Danny Pro Chuti ya bose
Genda neza msasa
Murinjo amero burundi agenda nishakoshimwe atatwaye umengo ari imusi.
Nako zoma ari minsi ibiri gasha. Twitege vlog yo mu ndege.
Tuko yako fite GoPro.
Vlog yo mu ndege.
Reka basubize nyuma mukiye mu ndege. Yeye
dai kwa
ko chere.
Ituru ri ndege. Ati apandala vio tie. Tujikia toilette tole sina kwa.
Leo ni piga picha nzuri yenyewe. Tafata leo.